seguimi a voce.
Lontano luce,
vuoi che tu mi sia.
Lontano luce,
seguimi a voce.
Lontano luce.
Hey yo, hey yo. Khumbula those days thina sisaphusha umjolo obesithandana konke kumnandi singena smoko ngikwenzela konke ngikunikeza obukudinga but now ngiyamangala why you can't say ukungishiya you said you love me but you were lying kimi kwaphela isibani kwavela awungithandi ayayi wena odlalile ngami ubungangithandi ubuyifunele imali ungena nje abanyami bengithi uyangithanda wathi awusoze wahamba kanti ubungidlaladlala ukhethe ukungishiya ngoba imali ngasenayo ikhanda lakho ligcwele imali awunalo nhlobo uthando ikunikezile uthando waligxobagxoba ngenyawo cause uthando into ongenayo hamba ubheke phambili aba njengawe uyobathola udlalile ngothando lami but uyoyisola
Lunjani ngiyabuza plus ngiphendeni mina ngisazi ngithini ngiphelelwe nangamaplani ukudlala ngami kwakutshela inhliziyo yami uyiphulelani feeling zami odlalelani eduze kwami uhambele shiya ngeke ucabangeni tshela mina kwenzekeni buhlungu omgaka ngoneni sithandwa sami ngenzeni ngizoba yini emphakathini bese sikwenye iposition ngikhumbula nasendlini ngikuthanda ubusuku nemini ngikhiphelani nasetepheni uthanda ukubuka i-ocean wangikhombisa nanakini konke nabokhasini ukugijima ekhasini ikona nasephupheni ukhona nasengqondweni ngophinde ngimtholele isithandwa sami olunjengawe elayifini phindephinde ngibe semathandweni ngizoyihlalela etshwaleni angisalibhade esontweni ngcono ngihlale eshibhini ngizoba yini isithandwa sami ngaphandle kwakho empilweni